kwigenekerezo rya 2028 rusama inama nkenguza amateka yaratunganije ubugira gatatu mu hotel Club de Lac Tanganyika inama yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye no kwibuka no guhizina ubwikenye bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1992. Ibikorwa by'iyo nama bikaba byari bihagarariwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka nyakubahwa Space Caritas nje bari kanuye. Ikiganiro cy'uwo munsi cyari gishimikiye kubijanye n'abagwanyi bavugwa ko bateye u Burundi mu bumanuko bushira uburengero kuva ku igenekerezo rya 2029 ndamukiza gushika ku rya gatanu rusama mu mwaka w'1972. Uwahoze arongoye Burundi nyenicyubahiro Sylvestre Ntibantunganya yashikirije icyo kiganiro yamenyesheje ko abo bagwanyi ryari rementanya ryateguwe na leta ya Micombero kugira ngo aronke icyitwazo cyo kwica Barundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ati ntitwaje kwagirizanya, dushaka kumenya ukuri kuvyabaye mu mwaka w'1972.
Ku makuru yatanzwe n'ubutegetsi bwa Koloneli Mikaheli Micombero, abateye bo bahitanye abatutsi 50,000. Mugabo ibiharuro byatorokanijwe n'abashakashatsi mu Rumonge, Inyanza Lake no ku mitumba Nyamirinzi, Rabiro, Gikuzi, Giterugwa, Nugu, Mugu muri komine Vugizo, mu mabanda Ibakamba no ku mitumba Gasarara na Rutopo no mu gisagara ca Bujumbura ni harenga abantu 800. None abateye bari bande? Abashakashatsi Jean Pierre Chrétien na Jean François Dupaquier bavuga ko harimo abamurere baturuka muri Congo na Tanzania, ababembe canke ababwari bari bamaze gucengetera mu makarti y'abaswahili mu nkengera zikigatanganyika hamwe ngo n'abahutu baba mu Rumonge, Kigwena, Minago, Buyengiro, Bukanda, Magara na Nyanzarake. Abateye ngo bavuga ko ababatumye bari babahaye amafaranga kugira ngo barwane gushika kuwa kabiri igenekerezo ya kabiri rusama, ko hageze ataco barashika ko bazoca bahunga, kandi ngo nuko byagenze. Mu byagiye bivugwa n'ubutegetsi, abo bateye ngo bagenzwa n'uguhonya abatutsi. Ibyo navyo ngo byarigaragaje mu mpapuro tract zari zanywanywagijwe mu Rumonge, hanyuma kandi na Conseil de Guerre yashyizweho n'umukuru w'igihugu yavuze ko abo bateye barifatanije na Ntare wa gatanu ashigikiwe n'abampakabihugu imperialiste n'abandi Barundi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Mikaheli Micombero. Abagiye batanga intahe cange abatohoje bavuga yuko abateye uko bica abatutsi ariko bica n'abahutu batashaka kubakurikira, kandi ngo abahutu n'abatutsi barafatanye mu nda mu guhangana nabo bari bateye gushika aho igisirikare ca leta gishika mbere ngo kiranaca cica abahutu bari bafatanye n'abatutsi mu guhangana n'uturwi twabashaka kubica. Ngo hari abahutu benshi biboneza notable banse gusukwa muri ubwo bwicanyi bafasha ubwo batutsi mu kiya cya Tanganyika guhangana ku mitumba n'abo bantu bari bateye mbere barafasha barafasha abatutsi guhungira mu mitumba ya Mumirwa. None kuri ibyo byose ukuri kuri hehe? Mu gitabo Livre Blanc ubutegetsi bwa Mikaheli Micombero bwanditse nta na hamwe ubuntu mugwi canke amazina y'abari bawurongoye badomwa ku rutoke ko aribo bari bateguye ivyo bitero. Eka na Conseil de Guerre ntacibivuga ko gusa hari aho umukuru w'igihugu we nyene Mikaheli Micombero yivugiye ko karakagwe k'abantu bari kurushi quelques individus bakoreshwa n'ibindi bihugu. Hariho abantu bibajije ko bateye ari umugambwe washinzwe mu 1969 n'abashinga amateka Ezekias Biyorero na Lazaro Seheye bashikiwe n'abanyeshuri bavuye muri kaminuza y'u Burundi Serius Impasha, Albert Tita, Albert Butoyi hamwe nabigisha nka Stefano Kijwari na barampangaje. Abashakashatsi Jean Pierre Chrétien na Jean François Dupaquier bavuga ko ari umugambwe w'abakozi w'Urundi ubu, ariko kuri Albert Shibura ico gihe yari mushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu umuganga wagize ibitero byo mu gihe mu 1992 witwa Parti Populaire Burundi PPB ukaba ufite ugwaruka rurike mu muhari jeunesse di Parti Populaire Burundi umugambwe ubujenda wuzi niwe bari buvugwa kuko ari umugambwe twari twashinze twebwe nabandadaye bangenda ku mana bantaryamira nabandi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1999 turi abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda tubushingira ibutare sinzi rero yuko ari uwo mugambo uvugwa kuko ico gihe hategwa mu Burundi nda kabiri jewe nari ku ishure ku isemyani mugera ndade yari ku ishure kuri ekore normale Gitega ntaryamira kuri Saint Esprit uyu mbondo twari turi kumwe yari kuri ekore normale murumva ko hari ibintu bikenewe kuzotunganywa neza n'abari koragira ubushakashatsi kuri ico kibazo kuri Boniface kiraranganya uwo mugambwe niwari bwitunganye ngushore gutera imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda 1988 ngwidongozi zawo zaribeshe zibaza ko urubanza rwari rwaciriwe abatutsi abanyaruguru hamwe n'itabuka rya Karoli ndizeye bizotuma abatutsi benshi bakura umutima ubutagigaruka ku ntwaro ya Mikaeli Micombero mugabo ngo barihenze kuko inyuma y'ibitero byabereye mu bumanuko bw'igihugu abatutsi bose baciye bagira urunani rw'intamenwa na cane cane ko ngo bategwa ubwoba n'ukugene abateye bagenda bakuza ko abarimbyi abanyagihugu abagore n'abana umwe mu nkingi z'ubutegetsi bwa Mikaeli Micombero Arubero Toshibura yavuze yuko we na Artemosi Bananiye Bernard Bizindaji Thomas Ndabembe na Andrea Yanda bari bazi ko gwicanye muri kurategurwa wicabagoye ngo nukwitunganya n'ukugene bari barongowe kandi koko amakuru barayaronka mu ntango zandamukiza ukwe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1972 Cipriano Bonimpa n'umunyamabanga mukuru wa Jirere w'icyo gihe Petero Ndikumana mbere ngo natabye icyo gihe umunsi yahoze arongoye n'amashinga bateka baragiye Kigoma muri Tanzania batumwe kuraba ibyo mugambwe PPB hariho kandi abatutsi bemeza kubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 1972 gari mu migambi y'ubutegetsi bwa Mikaeli Micombero uwitwa Salvatore Kagimi avuga ko kwa 1972 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1972 Artemosi Bananiye Albert Shibura Bernard Bizindaji na Mikaeli Micombero bari mu nama kugira ngo banonosore umugambi wabo wo guhonya abahutu bibaye ngenerwa mbere ngo baranatekanya ko hoba nk'abatutsi bakeyi bicwa kugira ngo bibabere imbarutso yo gushira mu ngiro umugambi wabo wo guhonya abahutu muri ayo manyanga yabo ngo bagenda bikora kuri ba murere na Simba wo muri Kongo ubundi mututsi yatanze nahe yiwe n'uwari wumenyesha makuru Petero Ndabihawe n'Imana yavugiye kuri radio BBC gahuza miryango kwa 2024 rusama umwaka wa 2014 ko hari abarundi leta ya Micombero yari yarungitse muri Tanzania kwigishwa ivya militantisme abo bantu bakaba bari bacuditse n'abamurere bo muri Kongo ivyo bigasa n'ivyo serius impasha umwe mu bari barongoye umugambwe PPP yavuze kuri we ngo ibitero vyabaye hagati wa 1990 damukiza gushika ku igenekerezo gatanu rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1972 ngo vyari mu mugambi wa Micombero n'umugambwe Iprona mugabo mu byage bivugwa canke bikandikwa ibyanditswe na Alberto Shibura yero wa gatatu mu butegetsi bwa Mikaeli Micombero nijo bitanga imenyeto simusiga byerekana ko abateye u Burundi bari bavuye mu mahanga avuga ko bari abakongomani arongera kandi akavuga ati kunyura umugi gukoresha ubupfumu canke gufokora inda abakenyezi canke kurya ibihimba by'abantu bitari mu mico canke imigirwa y'abarundi hanyuma Alberto Shibura arangiza agira ati nta barundi bagiye mu mugambi w'ihomya bwoko ry'abatutsi ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 1992 kiretse intagondwa imparugwa umuntu afite kuri ibyo rero nihagira ati ubutegetsi bwa Mikaeli Micombero bwari bufite umugambi wo guhicirwa ntibagirwa abo bwita abansi babwo b'abahutu nico gitumwe ubutegetsi bwigira nk'ubutabona ishigwa ry'imirwi yaburwanya canke mbere mukanakokeza bwishimikije abanyamahanga kugira ngo buronke uburyo bwo guha icirwa ntibagirwa abahutu mu guheraheza twovuga ko abateye mu manuka w'igihugu hagati y'igenekerezo rya 29 damukiza n'igenekerezo ya 5 ukwezi kwa 5 igihumbi 1972 bisha batutsi bamwe baharura mu majana abandi bagashika mbere ku 3000 nivyo bishwe na bamwe batera Arubere Ishibura yavuga ko bara abanyamahanga mugabo intore ya president Mikhail Micombero yobazwa ibyishingwa n'ikoreshwa ry'imigwi yabateye abatutsi bishwe mu 1972 bari ku gatwe k'intwaro ya Mikhail Micombero atakindi cari kiragishinga atarukuronga imbarutso kugira ngo ishike ku mugambi wayo wo guhonya abahutu murakoze
bamwe mu bari bitavye iyo nama nabo nyene baremeza ko atamugwi w'abagwanyi b'abarundi bateye uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1972.